xileebkii caashaquro kugo kaligayahay haddaan lahaa masaareeyo labiyuu banka koray anafyahay leebkii caashaquro kugo kaligayahay haddaan lahaa masaareeyo labiyuu banka koray
Yeah.